Hey! What? Hey! Gay!
Ayaw pa kaulaw!
Ayaw pa kaulaw si mong Papa Bird!